E whātau kua hipa I te pūngananganatanga o Oranga Tamariki me ngā prihimana ki te kāhaki Pēpi Hōu I te hōhipera o te matau a Māui. Kā tahi tonu nei, he arautaki Hōu ka whakarewahia, hei tāwharau I ngā uri Hōu o Ngāti Kahungunu. Ko te Ara Mātua, ko te Ara Mātua meki, te ingoa o te rautaki. He mea whakarewa ia I te marae o Waipātū I here taunga I te rānei. Ko tōna matū e kare mā kia riro mā te iwi me ngā hapū, ngā kaupapa kā haki pēpi e hautū me nā koera anake te ara hei whai. Kia tahuri ake tātou.
We said not one more child will be uplifted.
He mahere hou kia riro mā te iwi hei tiaki whānau kāre ko Oranga Tamariki.
He huarahi, kei reira katoa, ngā āwhinatanga, o te whānau, o te hapū, o te iwi, I runga I te tūāpapatanga, Wātata nei tikanga Māori.
Ko tā te minita mō ngā tamariki a Calvin Davis, kua takaroa tēnei kaupapa.
A ko tāku hihia mō te krauna kia neke ki te taha. Kia tukuna ngā iwi, ngā Māori mā, mā rātou te nuinga o ngā mahi.
This is about supporting what the supports right up front, so whānau can retain their mana motuhake o their whānau and their mokopuna. So that those sorts of incidents where whānau are taken out of here doesn't happen.
Despite the pain of the time, it was a catalyst for positive change.
Nā te ngana tango pēpē I te taurua mano te kaumāiwa, I puta ai tēnei kaupapa. I reira a Jean te huia he kaiwhakawhānau pēpē.
All we knew were that we were not going to let them take that baby. There was no reason for it. And so in this day and age, how can people walk into a delivery suite and take someone's newborn baby without telling them? And it just seemed incomprehensible.
He puta mai tēnei tuāhuatanga nā te pūromo, kōrero mai whānau. He rua te kaumāiwa o rātou e kōrero ana mō rātou mamai ki Oranga Tamariki.
Well, he nui ngā mamai. Kua pākino nei ki ngā whānau mō ngā ihe ngā tau. Nō reira, ko ngā mamaitanga, kāre rātou I rongo tia nei e te kāwanatanga.
We are confident in the model because it's led by our whānau and our iwi. And what we know is that the solutions sit in our communities.
Ko tā te kani e iwa ngā mahere pēnei puta noa I Aotearoa, ko nei te huarahi whakamua mō Oranga Tamariki. Aroha, Treacher. Te karere.